Ehari, te mea, ko John Kianake, kata mō I te wā o te kōwhiringa pōti o te motu a tērā tau. Engari, ko te minita I ngā take mātauranga hoki, ara a Hekia Parata. Nā ko nā hoki tā mātau pāta I ki te marea. E pēhea ana te mātauranga Māori I tēnei wā nei, whai muri ho I te noho a Parata hei minita I ngā take mātauranga. Nei rā a Hania Douglas me ngā whakautu.
He nui ngā whakaaro o pūkenga ako o Jau Te Rito mō ngā hua o te aotoranga pū ki te mātauranga Māori.
Tērā te kōrero, ko tahitihi koetanga whakamua, e rua ngāhi koetanga whakamuri. I roto I ngā whakahaere a te kāwanatanga, karereke, 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 kāre tata mōhio hea ngā whakahaere ngā ture hou.
I te hui a tau a tui a te ako, I kōrerotia ngā piki, I kōrerotia ngā heke, o te rāngai mātauranga, me te whakawhanake I te reo.
Ki te hehi atunu o tēnā tamaiti, tangata rānei mena hehi anai e te whai tērā huarahi, engari kāre ai te whakai ki te tēnei kōreo me a kōrawa te katoa. I te mea kāre ai te hehi a kia whakamahingia te tangata ki te ako I tō tāua reo, mena ko tāna he whakaparahako ke I te reo.
He kaha no te tangata ki te hāre ki te ako I te reo, engari kōna tikanga kai muri ke. No reira me hāre, he hoa hāre, me hāre tahi we rā ahuatanga, ki te kite a tērā tauira, ka whae e ngā tauira o tēnei wā, ka whae wā tātou tamariki mokopuna.
Mō te taha ki te minita mā tauranga, herere kē ngā whakaaro.
I'm unable to say that there's much positive achievement as a result of a national government, in my opinion, within Māori education. I'm concerned that the measures that we use measure Māori learners against all other learners. So, you know, we're not actually looking at those inherent Māori capabilities and trying to develop and grow those.
Tērā pia ko te huanui puta, ko te whakakorekore I te iwi Māori, ahako whakai atu, kore whakai atu ki āna mahi, nāna no I whakapātari, I wero, nāna hoki I tuku etihi āhuatanga, kaori te pai ki a tātou, engari ko te huanui, I tū tātou, ka timata anō ki te kimi huarahi pai mā tātou.
Engari ko te pātai nui, mā te aha I te whai pirimia hou me te kāhui kai arahi hou hoki.
Instead of trying to just treat everybody in mainstream as one, you know, everyone is the same, what are the Māori developments, the Māori knowledges, the Māori ways of learning and knowing and being that we can put within a mainstream environment without watering that down so that it's still inherently Māori.
Kia mahuru rāno pea te wā o tōranga pū, ka kitea mena ka whaihua te rāngai mā tauranga I te panonitanga ki te kāwanatanga. Hania Douglas, Te Karere.